Siyabingelela namhlanje ekseni ngosuku olukhulu lomkhosi okukhumbula ukufa nokuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu esithi umkhosi wePhasika. Siyabingelela abazalwane bonke ebandleni likaKristu Jesu inkosi, umfundisi unkosi lo webandla iGod's Kingdom Church eVryheid KwaZulu Natal eSouth Africa. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi noma bekungazothi izinkonzo zePhasika ziyaphazamiseka emabandleni, kodwa uNkulunkulu uzivulele omunye umnyango wokuthi sikuphe lo mkhosi ngendlela uIsrayeli enza ngayo uma ezophuma eGibhithe elithi izwi lenkosi ngobusuku ababezophuma ngabo. UNkulunkulu wayala ukuthi kuhlatshwe iwundlu indlu ngendlu, and this year we are celebrating the Passover umuzi ngomuzi. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ngiyafisa namhlanje sabelane ngaleli zwi lenkosi encwadini yabase Efesu chapter number 2. Sizoqala ukufunda ku verse number 6. La sibuka kafushane bazalwane ukubaluleka komsebenzi owenziwa nguJesu uma ngabe ezosifela esiphambanweni. Ngiyazi ukuthi ke isikhathi esiningi siyasikhulume ngezinto ezenzeka leading to the cross. Sikhulume kakhulu ngezinto ezenzeka ngesikhathi uJesu esesiphambanweni. Sikhulume kakhulu nangamazwi uJesu awakhuluma esesiphambanweni, but enhlizweni yami focus namhlanje ngifisa sibuke umphumela wokuya kaJesu esiphambanweni. Indaba kaJesu ayipheli esiphambanweni, kodwa indaba kaJesu idlulele ekutheni aye ethuneni abese eyavuka uJesu engophilileyo. La ngifunda khona encwadini yabase Efesu chapter number 2 verse number 6 lithi izwi lenkosi, wasivusa kanye naye wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Obani laba elithi izwi lenkosi wasivusa kanye naye? Ithina bazalwane, ithina abantwana bakaNkulunkulu, iBhayibheli lisivezela ukuthi ngesikhathi uJesu evuka ethuneni emva kwesuku lwesithathu wayengazivukeli yena, wayengavuki yena yedwa, njengalokhu nokuya kwakhe esiphambanweni wayengaziyeli yena, kodwa wayeyela isintu sonke. Now into enamandla nemangalisayo ukuthi ngesikhathi uJesu evuka wayenikeza thina ukunqoba ngaphezu kwamandla onke esitha esingusathane, ngisho ukunqoba ukufa uqobo lwakho. Lithi iBhayibheli wasivusa kanye naye, wenza siphile kanye noKristu. Verse number 5 futhi kungomusa sisindisiwe. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Now that's a powerful position ukufa nokuvuka kaJesu kusinikeza yona. Usinikeza ilungelo lokuthi sihlaliswe kanye naye uKristu embusweni wezulu. Alibongwe igama lenkosi. Uma ufunda verse number 7 lithi, kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu, ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Insindiso eze ngokuthi uJesu aye esiphambanweni ayizange iphelele nje uma elenga, kodwa igcwaliswe ngokuthi anqobe ithuna, anqobe ukufa, abese sinikeza nathi ilungelo lokuba sihlaliswe embusweni kaNkulunkulu kanye naye. Ngiyafisa ukuthi sehle masinyane siyofunda uverse number 12. Siqhubeke naye lithi, ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso kaIsrayeli, naningabafukazi ezivumelwaneni zesithembiso, ningenathemba, ningenankulunkulu ezweni. And verse number 13, which is very important, abesethi, kepha manje, oh hallelujah, kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduzane ngekhazi likaKristu. What a wonderful thing bazalwane esizuzile njengabantu ukuthi mawu Jesu evuka, mawu Jesu enqoba, mawu Jesu ehlula ithuna, mawu Jesu ehlula ukufa, mawu Jesu ethela ngehlazo uSathane. IBhayibheli thina esasikade sikude, thina esasikade singenankulunkulu, thina esasikade singabezizwe, thina esasinjengabafokazi evumelwaneni zikaNkulunkulu noIsrayeli, IBhayibheli senziwa saba seduze ngegazi likaJesu. This is the reason bazalwane we always celebrate umkhosi wePhasika, masikhumbule ukuthi ukufa nokuvuka kaJesu kwasenza thina esasikude sasondezwe eduzane. And now when I read verse number 14, lithi ngokuba yena ungukuthula kwethu owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwahlukanisayo olungubutha. Before uJesu ayesiphambanweni sasixabene noNkulunkulu ngeziphambano zethu. Before uJesu ayesiphambanweni sasihlukanisiwe nombuso kaNkulunkulu. Kodwa after uJesu esebuyile, esevukile ethuneni, esenqobile ukufa, leBhayibheli kwabhidli kudonga olwalukade lwenza ubutha phakathi kwethu noNkulunkulu, sase senziwa siba into eyodwa kanye naye. Uverse number 15 uthi ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo ezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha, enze ukuthula. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, we have a reason to celebrate kulezi insuku ukufa nokuvuka kaJesu, ngoba we will not have this inheritance yefa laphakade. We will not have this inheritance yombuso kaNkulunkulu uma ngabe uJesu wayengazange emesikhaleni eme endaweni yethu ahlawulele amacala ethu abesesenza thina sibe izidalwa ezintsha. Ngala mazwi ngiyathanda simbonga uNkulunkulu, wherever we are, let's continue and celebrate ukuphila okusha. Let's continue and celebrate amandla okunqoba, amandla ovuko elithi zikaNkulunkulu uma ngabe umoya kaNkulunkulu avusa ngawo uKristu Jesu kwabafileyo ehlala kithi. Yena lowo moya bazalwane is still working for us. IBhayibheli uyophilisa ngisho imizimba yethu efayo. Maningi ama-benefits esiwazuzile ngokuyeka Jesu esiphambanweni, not only nje ukusindiswa kumphefumulo yethu, kodwa ukuphiliswa kwenyama yethu, ukunqotshelwa amandla sethu Sathane, ukunikezwa impilo entsha. Lithi iBhayibheli ma umuntu esekuKristu Jesu uba isidalwa esisha, konke kwakuqala bese kuyadlula, bese kuvela okusha. Kwarestorwa nobudlelwane obabulimele phakathi komuntu noNkulunkulu, masifika kuJesu lobu budlelwane buyabuyiselwa. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho bazalwane. May you all enjoy this time together and celebrate a Passover nemndeni yenu. UNkulunkulu anibusise. Let's close our eyes and pray. Baba, siyakubonga egameni likaKristu Jesu ukuthi nangalolu suku lwanamhlanje mnini mandla onke sikanye nemndeni yethu usinikeza ithuba lokuthi sikhumbule lokho kuhlo wasenzela khona. Siyakudumisa Nkosi yamakhosi, sikubonga nangebandla lakho uNkulunkulu wethu ongcwele elingazange libe discouraged noma lingakwazi ukuhlangana ndawonye, kodwa liyaqhubeka liyacelebrate emakhaya, emndenini ngokuhlukahlukana. Sikubonga ngebandla lakho emhlabeni wonke kulesi sikhathi sinzima sokuvivinywa nesikhathi sokuhlaseleka, kodwa elingathule eliqhubekayo likunikeza wena udumo. We pray our Father ukuthi sisacelebrate umsebenzi wakho owasenzela wona eCalvary ngoKristu Jesu. Ake uNkulunkulu wethu release amandla empiliso, uphilise izwe lakithi, uphilise umhlaba wonke, uphilise bonke abahlaselekile nangalesi sifo esikhona kulezi insuku. Siyakholwa uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi lokho kwehlula odokotela okungenzeki kubantu, kuwena kuyenzeka. We believe ukuthi there is life in the blood of Jesus, there is life in the life of Jesus. Even as we celebrate uNkulunkulu wethu ongcwele, uzokwenza umangaliso, libatshazwe lidunyiswe igama lakho ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Praise God. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Amen.